Hajaga kurahamwe na Stark Times giyo promotion weri na bunani uza televizyo zerekana amasaramu ya karoro HD za 32 pouces ziri ku 1500 nayo 43 pouces ni 1800 gusa abagiye hamwe barironkerizo televizyo bakariya ku bice bice nyaruka mwiyoragurire batarazi bamarana n'ahandi mwozi kura kuri ayo mahera
ukoresheje nawe application ya Stark Times wirabira amacene yose ya Stark Times ku 1600 gusa
nayo kuba fise decoder ya Stark Times DTT urisha amezi abiri ya bouquet basique uturonga amezi abiri ya bouquet classique
Urishe na amezi abiri ya bouquet classique uturonka amezi abiri ya bouquet unique
Urishe na amezi abiri ya bouquet unique uturonka iminsi 10 sivyo gusa kuri detege na urisha amezi abiri ya bouquet smart uhabwa amezi abiri ya bouquet super
Urishe amezi abiri ya bouquet super naho uje wirongera bouquet full
akabirya muciye ku mashine ya Star Times Sport Premium iri muri bouquet basique y'ibihumbi 14 kuri decoder DTT na smart y'ibihumbi 18 kuri decoder DTH muri rabira championnat la liga
ikindi nacho ubu mushobora kwirabira amashene yo ngaha mu gihugu nka za mashariki tv btv htv n'izindi kuri Star Times
hamwe na Star Times twibere mu munetero w'iminsi mikuru ya Noel na Bonani